Ndoi, oya, oya, oya.
Demi yako na demi yanga hivi.
Ndo huyu, amevunjika mgongo.
Yeah, hey, gari iko straight by the way.
Woza, woza, miguu yote ni left. Twende, twende.
Sema kukujika kiuno.
Usishangaa demi yako apatikani weekend, ndio huyu.
Amekulu mgongo.
Aya, amebebeshwa mchanga.